Sanibonani, igama uSanele wakamvuyani isibongo. Oyi tour guide yaseNanda. Siyanamukela eNanda. Woza eNanda Heritage Route. Siyakwamukela. INanda indawo eyilokishi eyamakhaya phecelezi bathi 2 in 1. Iyona ndawo endala from 1900. Lapho kuzalwa khona isizwe indawo yesizwe samaqadi. Esibake namaqhawe ahlukahlukene obaba uLangalibayele Dube waba umongameli wokuqala ka-ANC ngo-1912 futhi okuyindawo yokuqala okwavotelwa kuyona ngesikhathi singena kuhulumeni wentandweni phecelezi i-democracy. Sinendawo la eyasungulwa umqalo wendlela ekuthiwa ebuhleni bamaNazareth ngomnyaka ka-1910 sibe nendawo eyisikhungo okuyisikole esakhiwe ngo-1900 sakhiwa ubaba uMafuza lo njengeZulu uDokotela uJohn Langalibayele Dube kaNgcobo esakha ngezandla zakhe. Waphinde futhi ngo-1912 waba umongameli wokuqala kaKhongolose. 1903 walontsha evula iphephandaba elalibizwa ukuthi Ilanga laseNatal elisakhona namhlanje elisebenzayo libizwa ngeLanga. 1994 okuyindawo futhi eyenza ephinde kwa-eda ukubaluleka kwayo. Ngo-1994, ubaba uNelson Mandela wakhetha ukuzovotela khona la, ehlonipha ubaba uLangalibayele Dube, waba umongameli wokuqala ka-ANC ngo-1912. INanda indawo enomlando omkhulu, obaluleke kakhulu futhi emhlabeni. Ayikho indawo ongayilinganisa nohlange ngokomlando. Mesikhulume ngomlando wezepolitiki, sikhulume ngomlando wezenkolo, sikhulume ngomlando wabantu ngabodwana abamaqhawe. Sibala kubona oProphet Isaiah Shembe, uMahatma Gandhi, ubaba uDokotela uLangalibayele Dube. INanda ithe indawo engaphandle kwedolobha iTheku elaziwa ngokuthi iDurban. Kusuka khona eThekwini uza eNanda kuyimizuzu eyamashumi amabili nanhlanu 25 minutes. Ukusuka e-airport uza eNanda imizuzu eyamashumi amathathu 30 minutes ukuza eNanda. Indawo yokuqala oyivakashelayo omungena eNanda iGandhi Settlement esezansi lapho sola khona umlando ngobaba uMahatma Gandhi. Siphinde futhi sibe nendawo ebizwa ngokuthi eShembe ekuphakameni. Lapho kwaqala khona ibandla lamaNazareth budebduze naleyo ndawo sinendawo ebizwa ngokuthi Ohlange Institute lapho kuyisikole sokuqala esamakhono esesikhiqize iy'ngqalabutho eziningi engingabala kuzona ubaba ophethe amajaji eSouth Africa ubaba uMogoeng Mogoeng ubaba uChief Adbert Luthuli owayewumfundi futhi waso leso sikhungo waphinde futhi waba umongameli ka-African National Congress emnyakeni wo-1940. Udlule ubheke phezulu endaweni ebizwa iNanda Seminary lapho thola khona umlando wezemfundo kwabesifazane isikole lesiyana esasungulwa emnyakeni yabo-1825 esisakhona namanje ekade sigubha iminyaka ewu-150 ngo-March 1. Uma ukhuphuka njalo uzuyofika endaweni yasemaqadini eMzinyathi. Sinendawo laphaya nethiwa uMzinyathi Waterfall. Iphinde futhi budeduze nayo kube khona iRasta Caves. Lapho othola khona kakhulu ukubaluleka kwenkolo yamaRasta. Nokuthi why bekholelwa enkolweni yamaRasta kunezinye iy'nkolo. Umuhamu uphuma kancane kunendawo lapha futhi ebizwa ukuthi iNanda Adventures. INanda Adventures ikunikeza izinto ezine-adventure. I-adventures lapho sibala khona i-hiking, sibale i-canoeing, sibale i-trail running, izinto ezinye ezenzeka phakathi lapha eNanda Adventures ngaphansi kwa-Durban Green Corridor. Ukhuphuke kancane uyobona uyothola i-beadwork lesson nomama uMamtshali.
Sanibonani, igama lami nguSolani Eunice Mtshali. Ngisebenze kakhulu ngezandla zami, besenza umsebenzi ezandla, silima, siyakhuhlalu nje okuningi engachaza ngine ingane eziqede u10 ngabo lobuhlalo la ekhaya ekhaya nje libanjwe umama ngezandla zakhe ngemsebenzi yakhe yezandla lesibeletho sesisondle abantwana bala ekhaya nje isikhathi esiningi kakhulu sihlanganyela kona lo round siyakwazi ukulala silale phakathi kuona masine odala likhulu sisebenze kuseminyango abantwana bethu sebeyaqonda ngomsebenzi siwenzayo kunamazwi afikayo la ekhaya ngivakashele athi noma engibona athi hawu mama mtshali ngithi mina konje bathi hawu kanzake safika nje amazwi aphesheya indawo yasenanda indawo nje nami sengaziwa ngempela kuyona kakhulu ngangokuba nje kade sina bakhulu bethu abahlonishwa bethu besuka eAmerica bafika la basithokozisa kakhulu nganginomama ke ngalelo langa la besisebenzisana nabo umama ngamunye walale sephethe isinkwa noshukela bayakuphila abantwana bayaqhubeka amazwe nje afika la ekhaya sengingasho ngithi ayinsika yokuphila kwabantwana bami.
Indawo yasenanda indawo evakashelwa amazwe namazwe ahlukahlukene sibala kona oMexico sibala oFrance sibala oGerman sibala oEngland sibala oCanada sibala maningi abavakashi bethu ke bake abasuke emazwe naphesheya bake bathuthwe ngeimoto eyisezingeni eliphezulu bahanjiswe endaweni eyisezingeni eliphezulu kodwa ke ngala enanda siyakushintsha konke lokho sipromosi siyesigqugquzele kakhulu ezokuvakasha eziyiqiniso nezipenda isithombe ekuyiso ngezwe lethu ngoba ke izwe lethu sisebenzisa kakhulu ezokuthutha zomphakathi sike ngivuke ngisibonelo nje ngivuke ekuseni la ngihambe nami ngibele iteksi yomphakathi ngiye endaweni yasemhlanga ngiphinde ngime ngifika laphaya ngibathathe ngayo iteksi le ethutha umphakathi ngibalethe endaweni yasenanda besifike kule ndawo endaweni yasenanda baphinde futhi bachithe isikhathi nabantu bendawo baze balale emzini womuntu wendawo lokho ke kwenza ukuthi umnotho wendawo futhi nawo uphinde futhi ukhule. Mesifikile isivakashi sethu siyasamukela sisilalise emzini womuntu ngabe uzolala endlini kaRaund lapho khona afike alungiselele igumbi lakhe lokulala lapho usuke awuphathiswa komuntu ohlukile kulowo mndeni udla into abayidlayo ekuseni mesidla iparish la ekhaya uzodla iparish mesivuke sifuse siphinde sivuke nawe siyokha amanzi emfuleni sibuye nawe kuyima ugeza siphinde ke nawe futhi mekuthi la ekhaya sineyinkomo uhamba nomfana la ekhaya niyokhipha iyinkomo bese kuyindlela esiqala ngayo usuku owesifazane siyamthatha ahambe eyotheza noma ehambe eyokha amanzi emfuleni kube simkhombisa indlela esiphila ngayo. Ezinye zezinto esisikhombisa abavakashi zingamahala azikhokhelwa ezikhokhelwayo zikhonjiswa ukuthi yilezi ezikhokhelwayo lezi azikhokhelwa engakubayela kuzona ezingakhokhelwa nje ohlanga institute ungena kumahala ungena kanti cyclement kumahala ungena inanda seminary futhi nakhona imahala ungena uthole ulwazi mahala ngaphandle kokukhipha cent. Inanda indawo ephephe kakhulu usuka emgwaqeni imigwaqo ehlezi namaphoyisa ushona phansi ushona phezulu uyehla uyenyusa indawo nendawo osuke uyivakashela isuke futhi inama security 24 hours inanda ayikhethile ihosta wonke umuntu kungabe ungomuntu wendawo ngabe umuntu osuka khona la kwiprovince yakwaZulu Natal kungaba usuka kwamanye amaprovince ngabe usuka ngaphandle kwezwe la South Africa wamukelekile.